Abanyishenjero nabagira ngo umwaka wo guhwire gubiremo kunyuruzana kwinjo mu bebembezi bita bashabirwe kutamani ahabiri ku bagasiranka district bita kutari kuryana nkese nene
entaro tuzireke tukorangane nebo bantu bagamba cyo yamanero sifa kananga chairman wa parish council aba district baherize kumuhereza kwa chairman kwa service commission mutero mugaro mwakire nakoza kubana gabemero mu district konke entare zibeze yifa kushika kugira ngo yarabe Interest was real. Bazum can so much shagam.
A man born at Muin, he whom could want Sabatiji. Redemption got Kukumurukuria, Jigamba to one darwood. Kungavio Konyanga, Mumanyanua, Kareha, Manyanuachi, if you a man whom Karicheva Gurura, but then over the moon ring.
Kongar Mabarwan Harabatarwan. Hadn't the factory Rukuza Kuzaka Yanja, Umuchavanja, Engineer John. Wicking came in Givri. Government very wise, Mazakuja Petivanjecho, Kuchitere Bay, Abaharabu, Bakatanka Pundak.
Chairman wa District G, Ashavere, Avanya Buhweju, Okoresaman, Hamana Nuksho Mesavana, Ahavgovurunjo Ganyensia.
Nuksho Mesachi? Aban. Echa Kashat, Mujerama Kagu Sinji. Tarian Tungu Kayoko Vasakuabu, Eneka Yakafu.
Reverend Father Alex Mugasha, Bwana Mukuru w'Ekereziya ya Butare Parish, oyebembere ekitambo cya misa, ahabwira abazire okugumana bashabira abana babo obutosha.
Uza kusoma urugendo, umushabiro, umugisha. Ntuhuraza akisidenti nyinshi angusto. Ntabwo kugera mu kushabira abagayi b'iki, umugisha. Niwe, mushinga w'umukazi we. Niwe no homcha
Makura gasha kwa Juliet Charles Sima